Uyu musore yahohotewe ubuzima azwi ku izina rya Innocent benshi bita Gasongo. Amakuru twahawe n'abasanzwe bakorera hafi yiwe babibonye nuko ngo uyu Gasongo yakubiswe n'umugore wa polisi ndwi bakorera hagati mu gisagara cha Bujumbura bahereza kumuta imbere ya hari komisariya y'igipolisi mu gisagara cha Bujumbura nyene. Gasongo ngo yabazize ko yanse canke atari bwaronke amafaranga 500 yo gufumbatisha aba ba polisi nkuko ngo bama babikora misi yose kumudandaza umwumwe baca musahura n'utwo yaramaze kudandaza twose.
Aba polisi bagombora saa sita akaba ari bo baca bamutero bakamuriza mu muduga bakamukubita kurya n'ingodo bakamusopa n'amahera yiwe yarafise bakayatwara. Ivyo bintu birateye isoni vrema se barundi n'ukuri nagira ico avuga ku bapolisi b'igihugu
bampaye niyo ndiko nagurisha ndonderemo ayo kurya niyo bampenze baramubwira wose kwanura vanaho cyangwa ubwira uko abandi bagira ukora uyu mukoro bambwira ngo agira uko abandi bagira abatereka bose baragenda bakabasurira.
Igihe twashika uyu musore yaramerewe nabi cyane mbere ari n'abatinya ko yari gucikanira ngaho nyene kuko yahema nabi kandi ntiyikoma abapolisi bo bakaba bamucako nk'abatamubona naho yararambaraye imbere yaho bakorera. Abanyagihugu bari ngaho nibo bahavuye bamuterurira mu bitaro Prince Regent Charles ariko tukaba tutasubiye kumenya ivyiwe. Nta mutegetsi mu gipolisi twashoboye kuronka kugira gira ica bivuze ko tukaba tuzobandanya kubarondera.